da 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 But what is this? This is weird. Why would that be Gumball? He's being attacked. What is this?